Kuluma Yesuwa,
kuluma nami Yesuwa, kuluma nami Nkosi yami,
kuluma Yesuwa,
yenze baba, ngikusebenzele,
kuluma Yesuwa,
kuluma nami Yesuwa,
Nkosi yami,
kuluma nami Nkosi yami,
kuluma Yesuwa,
yenze baba, ngikusebenzele. Aba ezizamo kungikinqa ngivulele indlela yami ngibone ukukhanya ziningi zimfamona labo kedilana wonkosi ngivulele indlela yami ngibone ukukhanya ziningi zimfamona Lavogetilana wonkosi, kuwenza indlela yami, ngikusebenzele. Ziningi zimfamona, lavogetilana wonkosi, kuwenza indlela yami, ngikusebenzele. Kuluma nami Yesu wami, kuluma nami Genze baba, ngikuse ebenzele. Kuluma nami Yesu wami, kuluma nami Nkosi
yami.
Genze baba, ngikuse ebenzele. Ziningi izinto lomhlaba ezizama ukungiginqa. Ngikusebenzele ziningi zimfamona labo kedilana wonkosi kuwenza indlela yami ngikusebenzele
kedilana
ziningi